let's go, 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 go. Let's go, 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 go. I'm gonna take a rest here. Okay, Bob. Okay, next person. Okay, I'm down. I'm ready. Go, 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 go. 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 Okay, I'm ready. Okay, last one. Go, go, go. Okay, let's go, 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 jump. Go. Go. Go, 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 go. Come on, Ranger, go, go, go. Go. Raw, go to the cover. Yeah. I got out. Keep shooting. Repeat, we need artillery. Repeat. Repeat, artillery. Shoot them. Let's go. Da 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 da